kagusanga kukugwe neza cyane ibibazo byazaba kigira hanze nubise tukabenshi bakubyajya sibiza
rubanda niyo wabamenya ukabahunga Avunika na uchiru muskwa marenga Amara ibi namha Ejie jito maze kurisi Na ejie ubyinshi cyane Nabonya uwe meneza yangwa Na wanye benshi bifuriza abagenzi babi
Ukwiriye kumbisa ukama mahoro nkatora gato si